Welcome to another episode of the Daily Chronicles. I'm Zanz. Between Oros, Mahalis, Letaba, which is the most delicious? Which one do you enjoy the most? Pack them in order. Tell me which one is the most.
I'm recording. I'm recording. That's why I was recording.
Yo.
TUT Library.
Ah, mina ngithi uyakhayisiwe esibhedlela. Lele ebrakeni ngathi hayi madoda. Sengithukile phela ukuthi khona lo shonako. Ngiziphele sesibhedlela kanti se library. Hayi, hayi, hayi. Izi semtholampilo phela mina lapho. Hey, madfoss. Hey, navakithi. Hey, siyatibona South Africa, tinvo.
Uyabona enye into ebhora ukuba yi-stepfather yokuthi ingane noma idlala ngamasendi akho kumele uthule uza kwenze njani ngoba uzathi uyakhuluma ubazwe sebethi hey ngavele ngabona kudala ukuthi ingane yama uyithandi wena hey yo
is it me only labo leletsa khisiyeni leng ke a go ra ta mo tu wa me ka tle go mo da ki muskont ha se no khale motho a sa capulinyana lamzanyana nix mara be ke tse ditlang ke a tshepa ka be ke tlhagile bogodi
Yebo bafo 9 iCV yami la ikhona.
Oh, sinini ngichaza.
Apply online.
Okay, now you hint.
I'm swinging this way.
No, I'm swinging this way.
Hello, are you guys good?
We are okay.
Okay, you guys can park the car there.
It's fine. You can proceed. We know what we're doing.
Okay.
Yes.
POV boy children are overprotective.
Sangeni kebe ngokhala kanjani sebephethe beyingovolo bephethe isibhamu so bafike bathi hey nina uba umuntu la ohleza ntshena ngoJesu sifuna kumsondeza kuJesu manje fast okuyena umuntu wazi uJesu kakho kuthi wasuka mama umkhizi wathi wenganzami ningaze nisidubule sonke kwamanje uma ningena nje umfundisi uqeda ukukhuluma ngaye uyena ke owazana noJesu umfundisi kuthi umfundisi wathatha ukholo neBhayibheli lahla abantu athi engazongijwayela ngabo nesifebe Esho kubamba umkhizi. Lathi igebe ngu niyabona-ke. Yaphela kanjani into yami lorapelingi. So umama umkhize bakhipha obhi ey'khwameni bayibhuzele kwayiklabhu. Kwangathi isonto lasacela.
For some reasons, males like showing off. Especially in the presence of females. Nobody said that gate is not going to open. He's just showing off because there are some females around him there. And now his attempt of opening that gate by force is just to show off his power to the female.
Mina. Umdala ngisho wena. Sikuthumisa inkubu yanengane. Hamba. Hamba umncelisa ngiyahamba mina ngisaya ka Sarah ngiyabuya. Oh, sweet Jesus my baby. I know increasing a baby alone is not easy. Come here, come give mommy a hug. Hang there, hey. Hang there, come here.